Yebo, ukuthula kwasezulwini emhlabeni. Eh, bani baNkulunkulu siphakama ke kule ndawo. Eh, ngosuku olukhulu lomhlangano. Eh, esifundiswe ngakho ebandleni likaMoyingcwele ukuba ukhona izinsuku ezimbili zokuhlangana and ukuba kufika usuku lweSabatha. Eh, ukuze sivuselele njalo. Ukukholwa kwethu phambi kaNkulunkulu, haleluya. Yebo, nayo incwadi lapha ngokuloba Mateyu 6:5, futhi nalapho ukhulekayo ungabi nje ngabazenzisi ngokuba bethanda ukukhuleka beme ezindlini zokusonta, nasekuhlanganeni kwezindlela ukuba babonwe abantu. Qinisile ngithi nibane umvuzo wabo. Ngipha wena lapho ukhulekayo, ngena endlini yakho uvale umnyango wakho, ukhuleke kwihlo sekusithekeni, kuthi ihlo ubonayo kusithekeni, akuveze obala khulekeni kwenu. Ningakhulumize njengabe zizwe bathi bona bakuzwa ngokukhuluma kuningi, mani ningabalingisa uyihlibene yokaze nikudingayo, ningakaceli kuye, haleluya. Sifundiswa-ke kule ndawanyana ngokuthandaza ukuba uma sithandaza asingene endlini, njengoba manje sinikeza umthetho onjalo kuba manje sithandaze ezindlini zethu, sithandaza ezindlini zethu neyingane zethu manje kanjalo. Kodwa umthandazo uyezwakala, ngoba umthandazo unamandla, futhi umthandazo uwumoya. Elandelayo lapha Luka 11, wathi ekukhuleni kwakhe endaweni ethile seqedile omnye kubafundi bakhe, wathi weNkosi, sifundise ukukhuleka njengoJohane wabafundisa abafundi bakhe. Wathi kubunqani ikhuleni, ithi babo usezulwini, malihlonishwe igama lakho, umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe mhlabeni njengasezulwini, usipho odlothaneleyo, thethelela izono zethu njengoba sibathethelela aba namacala kithi, ungasingenisi kulingweni kodwa usindise okubi, ngoba umbuso ngowakho, amandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Thandazo kumkhulu lona uJesu awunikeza abafundi bakhe, nathi sesijobelela kule ndawo-ke singena kuwo lo mthandazo. Lo mthandazo manje uthi uma sowuthandaza imithandazo yakho yonke bese ubuyugcina ngalo mthandazo, ngoba umthandazo omkhulu weNkosi uJesu. Esizwa ukuthi noJohane wayenawo umthandazo wakhe, kodwa ulotshiwe okaJohane umthandazo lapha, sizwa ngomthandazo kaJesu, haleluya. Yebo, naye elandelayo lapha Mateyu 22:35, omunye wakubo ummeli wambuza emlinga wathi, mfundisi, umuphi umyalo omkhulu emthethweni na? UJesu wathi kuye, wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yonke yakho, nangomphefumulo wonke wakho, nangokuqonda konke kwakho, yilo myalo oqala nomkhulu. Nowesibili yafana nokuthi, wothanda wakhelene naye njengalokhu uzithanda wena. Kule myalo empilo ibambelele umthetho wonke nabaprofeti. Amen. Jesu Kristu ophilayo, Nkosi yami, wena ophethe amandla onke asezulwini nasemhlabeni, Nkosi yami, wena wawukhona Baba, Nkosi yami, ecaleni umhlaba nezulu ungabi bikho, Nkosi yami, konke Baba kwadalwa wuwe, kwenziwa wuwe. Nkosi yami, ngezwi usho ngezwi, Nkosi yami, uthi akube khona ukukhanya kwabakhona ukukhanya. Usho, Nkosi yami, ngezwi uthi akube khona intaba ezaba khona, Nkosi yami, konke kwadalwa wuwe. Engezwi, Nkosi yami, wadala ihlahla Baba, Nkosi yami, amanzi, ulwandle, Jehova ingwele inkanyezi sesulu sadalwa uwe uNkulunkulu mninimandla wonke konke ukudala ngezwi inkosi yami wadala abantu inkosi yami yengezwi lakho inkosi yami uNkulunkulu wababumba yeyabantu inkosi yami uJehova ingwele awu baba khona emhlabeni inkosi yami badalela ukuba baphile emhlabeni inkosi yami Jehova mninimandla wonke inkosi yami iso lesisizwe yesidalwe uwe inkosi yami esanda umhlaba wonke njengoba namhlanje inkosi yami igidi awu sabantu ngegidi emhlabeni awu inkosi yami uNkulunkulu naba ke inkosi yami abantu bakho badalileyo awu inkosi yami befa bephela inkosi yami becedwa isifo ngesikhona emhlabeni inkosi yami ake ulule isandla ngesakho sasezulwini inkosi yami awu uNkulunkulu engcwela uhawukele baba awu mhlaba inkosi yami uNkulunkulu mnini mandla wonke abantu bakho ubadalileyo inkosi yami baba awu befa inkosi yami impumalanga ntshonalanga eningizimu nyakatho inkosi yami uNkulunkulu engcwele ngalolu suku yolo mhlangano namhlanje inkosi yami awusizwele awu baba inkosi yami ukhala kwethu nokhuleka kwethu inkosi yami uNkulunkulu wena inkosi yami atho yayizimthandazo yabantu bakho inkosi yami mabeyithobisa bekhala kuwe inkosi yami siyayithobisa ke inkosi yami siguqile njengamadolo inkosi yami simemesa wena ezulwini lakho inkosi yami elingcwele yiba nomsa ke inkosi yami kithi Jehova mninimandla wonke inkosi yami letha amazwi inkosi yami avela kuwe ezulwini inkosi yami angene baba inkosi yami afumane indawo nasenhliziyweni inkosi yami zabantu bakho ngoJesu Kristu manje zephathe amen baba otsezulwini mahlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usiphe ukudla othwaneleyo thethelela amacala ethu njengoba sibathethelela aba namacala kithi ma ungasingenise kulingweni kodwa usinisokubi ngoba umbuso ngowakho amandla nobukhosi kuze kube phakade amen ubonga uduma amandla enhlanhla dlokuma uhlanisa amongcwele sathi amen yebo ikhuluma lokho incwadi ngokuloba Luka 24:36 abafundi benkosi uJesu behleli phakathi endlini bevalile iminyango bekhuluma indaba ezimbili zokufa nokuvuka inkosi uJesu abazange bayibone ukuba inkosi ingene ngapi bayithuka inkosi mingaphakathi kwabo yaba bingelela inkosi ngokubingelela okusha manje eyavana kuthuneni yabiza ukuthula kubona manje yathi ukuthula makubekini manje kanjalo ke nami ngiyayilingisa inkosi yami uJesu ngithulisa ingilozi enkulu ekuyona yaqala ibandla likamoya oyingcwele embuzamo ngithulise manje abakhonzi bangankulunkulu endaweni zonke ngithulise manje amalunga ayifundikazi ibandla lonke abakhulu nabancane ngithi ukuthula makubekini haleluya uPawula ke umpostoli kaBenjamin uNkulunkulu wamahlukanisela evangeli kulabantu ababizwa ngabezizwe manje njengoba ivangeli lahlukanisiwe kodwa lahlukaniswa uyena uJehova umnini mandla wonke kubantu bakhe abadalileyo emhlabeni usho njalo kuPawula umpostoli eloba incwadi yabaseKorinte ethi shonini ngathi ukuba sizikhonzi zikaKristu nababonisi bemfihlakalo kaNkulunkulu ethi umkhonzi kaKristu nomboniso wemfihlakalo ubhekekile afumaniseka kholekile phambi kwabantu aphila nabo emhlabeni andukubafumanisa kholekile phambi kaNkulunkulu ngoba ukholwa ufuna kubonakala umuntu esaphila emhlabeni njengoba usho njalo uJesu uthi akhanye ukukhanya kwenu kuphambi kwabantu kuse manje uNkulunkulu adunyiswe engani manje kanjalo abuye uJesu athi nina yeni usawothi nina ewezwe uma izwe elonakele manje liyolungiswa nina ngoba nina niwusawothi ewezwe manje sinikezwe lokho-ke ukuba umuntu manje azisho yena ukuba ukholekile ngiyazisho nami ngithi ngikholwa-ke ebandleni likamoya oyingcwele ngithandazele usuku lwami engingalwaziyo ukuba nalo lungifumane ngiseyikholwa manje ngisathandaza phambi kwaJehova umnini mandla wonke manje ngoba ukholwa ufuna uba ukubekezelela ukholwa manje kanjalo uqinise njalo ukuthandaza ngoba ungasathandazi kuyaphela ukholo bagcina abantu sebekhomba ngesandla manje bathi wayeyikholwa eloyamuntu noma bagcina sebakhomba umuzi wakho manje kuthiwe loyamuzi kwawumuzi wamakholo ukholwa kuyasetshenzela ukholwa ukholwa kuyabekezelela ukholwa ngoba uma ungasebenzanga wabekezela kuyaphela ukholwa kuphele kumuntu kade ekhola iminyaka eminingi manje kuzwakala ukuthi hhayi ukukhola kwakhe sekwaphela ngoba kazange akusebenzele sizosebenza kuma sizenkonzweni yomhlangano sizosebenzela ukukholwa kwethu kuba ukholwa kungapheli ngoba uma singasebenzanga kuyawuphela kuphela ukukholwa sikuphethe ezandleni zethu njengoba sifikelwe isikhathi esinzima kanjalo namhlanje kuthiwa manje asikhonze ezindlini zethu ney'ngane ezethu bantu bankulunkulu ithuba lokuba uthandaza amahoro onke ayishumi nambili ngabikho nelilodwa eyihora manje eliwayo ngoba manje uphakathi endlini eyowathanda zonke asithandazeni siqinise ukuthandaza amakholwa endaweni simemeza lo nkulunkulu ewethu wabonakala embozamo ngoba siyamazi lo nkulunkulu ukuba wabonakalapho unkulunkulu wasezulwini haleluya manje kanjalo uyena kufuna esimemeze ngempela njengoba wabonakala kumose entabeni laphiyana eyihorebe wabonakala kupawulu umpostoli esendleleni eyedamaseko wabonakala manje-ke ekumholi waleli bandla esiteka kwadukuza lapho wabonakala khona ngoba kukhonjwa indawo lapho unkulunkulu abonakala khona kukhonjwe nesikhathi ukuba unkulunkulu wabonakala ngalesikhathi kwaba khona enosuku unkulunkulu wabonakala ngalo haleluya manje kanjalo sikhonza-ke unkulunkulu onjalo esimaziyo ukuba wabonakalaphi lapho wabonakala khona njengoba namhlanje kuyinkonzo yomhlangano bantu bankulunkulu siyazi ukuba enjalo siyahlangana le nto yokuhlangana manje lotshiwe embhalweni kodwa singephambane nombuso wezwe singephambane nohulumeni wethu esimthanda kakhulu umethu uhulumeni akungahlanganwa kodwa ngombhalo manje kumisiwe ukuba asihlangane manje kanjalo amakholwa ahlangane lapho ekhona manje athandaze manje kukhuphuke manje umthandazo onamandla unyukele ezulwini kodwa-ke sisesikhathini esinjalo-ke sobunzima kuba manje amakholwa angahlangani kodwa ngokwencubo nendlela yokukholwa kuyahlanganwa amakholwa esazohlabelela endaweni eyodwa azothandaza endaweni eyodwa unkulunkulu ezwe imthandazo yonke phambi kwaJehova haleluya ngifundele lapho manje kanjalo incwadi enaya laphiyana phambi kwaJehova umnini mandla wonke njengoba uJesu usho njalo kubafundi bakhe manje kanjalo uJesu manje abafundi bakhe bethi bemnikeza isinkwa nenhlanzi bathi hawu Nkosi nasi isinkwa nayo inhlanzi edlana Nkosi uJesu uthi nginokudla kwami engikudlayo bambuza bathi hawu kodwa ikuphi lo kudla okudlayo uthi uJesu ukudla kwami okugcina intando kababa osezulwini nathi siyadla manje kodwa sidla ukudla ukona ukudla kwenyama sidla ukudla kukamoya uJesu waqinisa ngakho manje kanjalo athi kunokudla kwami engikudlayo manje kanjalo sizodla-ke loko kudla namhlanje namakhumba amane umhlaba njengoba abantu bonke belalele lapho belalele ekhona manje bezwa letshumayelo bantu bankulunkulu khuleka na uthandaza impela ukuba manje le ntshumayelo ayingeni impela enhliziyweni yakho ayifumana indawo manje kanjalo ngoba uma ungayifumananga indawo uyawuphila ngani ngoba uJesu uthi nginokudla kwami engikudlayo manje esho lamazi okuphila okuphakade bantu bankulunkulu haleluya awufunde laphana John 7 37 phambi kwaJehova umnini manda wonke sizwe nje yodwa ikhuluma ngokuhlangana bantu bankulunkulu manje 737 Johane yeah
John 7:37.
Yeah.
Ngosulo qina olukhulu lomhlangano.
Yebo kuthoko bakhona usuku olukhulu. Lokugcina lomhlangano babehlangene. Abazalwane njengoba uJesu lapho wayihamba khona babehlangana abantu. Kwaze kwaphela ukudla. Ngolunye usuku kwaphela izinkwa. Kwaphela inhlanzi uJesu wadimba abusisa izinkwa ekhona nenhlanzi ekhona. UJesu wafida abantu abangaphezulu. Kwa 4,000 usho ukuthi kwahlangana abantu abaningi incubo yokukholwa injalo kodwa asiphambani nezwi lombuso silinde isikhathi ukuba sikhululeke siyokhonza uNkulunkulu wethu uma sekufika isikhathi sokuyokhonza uNkulunkulu wethu haleluya iphinde ye
ngosuku logcina olukhulu lomhlangano
yebo ngosuku olukhulu lokugcina lomhlangano yebo
uJesu wema wamemeza.
Wema uJesu wamemeza yebo.
Ethi.
Ethi yebo.
Uma ekhona omileyo.
Uma ekhona omileyo njengoba bomile abantu. Bomelizwe likaNkulunkulu njengoba usho njalo uMose uthi kuyofika isikhathi esinjalo. Lapho khona abantu bayokoma. Bomelizwe babe nesiyezi. Sezwe likaNkulunkulu babe nendlala. Kuyokuthi bayothi bazule bandinde abantu. Bumalanga ntshonalanga wafunisa lo uNkulunkulu njengoba kunabantu abalinda ukubhaphathizwa. Balinda abakhonzi ukuthi kodwa baphumanini sibhaphathizwe. Baphumanini manje sibusiswa ngeyingane ezelwe silinda ukubusiswa. Manje laba bantu bomile bomele izwi likaNkulunkulu haleluya. Yebo.
Akeze kimi aphuze.
Yebo uthi uJesu akeze kimi aphuze manje uma khona omileyo ngoba manje bomile abantu engempela abantu bomile abantu bomele ukwehlela umongcwele bomile abantu bemele ukuhlabelela abantu inhlokomo yokuhlabelela ukuhlangana kwabazalwane bomile abantu uthi uJesu mekhona ke omileyo akeze ke ekima zophuza akasho uJesu ukuthi abantu beze bazophuza amanzi noma abantu bazophuza uCoca-Cola kodwa uthi abantu abeze bazophuza izwi likaJehova haleluya ngoba iyona nto efunakalayo iyona nto efunakalayo izwi likaNkulunkulu zwakala inhlokomo izwakala inhlokomo emagumbini amane omhlaba abantu bamemeza uNkulunkulu ewabo njengoba niyamazi uNkulunkulu wethu esayinikela ekuye memezeni emagumbini enu nimemeze kuyose kuzwakale ukuba naba laba abantu bamemeza uNkulunkulu wabo njengoba sinjalo thina bebandla likamoya oyingcwele ngosuku sithandaza 12 times ngosuku ensuku zonke kuze kuyophela unyaka manje sithandaza amahora ayishumi nambili uma ungathi 12 times 365 days kuphuma 4,000 emithandazo asiqinisele ukuthandaza izwakale imithandazo yethu ikhuphuke inyukele kuJehova ezulwini sishaye imithandazo silokhu siyibeka kanjalo imithandazo ngoba kuyoze kuzwakale imithandazo ngoba noma kungathiwani kuyoze kuzwakale ukuba bayathandaza abazalwane phambi kaJehova haleluya uma ungakusukela ngalo munwe nje ngikushaye ngalo munwe ngikushaye lize liyoshona ilanga lothi lishona ilanga kube kuzwakele kothi kuphela isonto kube kuzwakele ukuthi hayi iyashaya lento unjalo ke nomthandazo udinga lokhu kuba esilokhu siwuphusha enjalo umthandazo esiwuphusha njalo umthandazo ekuse ngempela kuzwakala impela ngoba sehlelwe isimo esingazange sike sibe khona iloku wadabukizwe i-coronavirus noma i-COVID-19 ayikaze yaba khona iloku wadabukizwe Daniel 12:1 into engazi yaba khona iloku wadabukizwe akugaze kwaba khona ingakho manje ubona nabathi bayazama kuyazanya nje kuyabanjwa kubanjwa ngapha kuyayekwa ngapha ngoba akekho yaziyo lento kodwa uNkulunkulu uyayazi wayevele yazi uNkulunkulu ukuthi kuyohamba kufika isikhathi esinje ingakho sikhala kuye sithi uNkulunkulu zwana imithandazo yethu phendula ngoba wena ayikho into efihlakele kuwe haleluya ayikho into efihlakele uNkulunkulu thina sishayisana ngamakhanda nje phansi kodwa yena uyabona uNkulunkulu We have one Kulufano Mundeli at the Stalin Sake, a Pansi Lapa, a Telestalueni, a Perin to Twane Pansi, Zinagas, Shaisana, Amakande, into Twane, Iemcotine, Itoluguda. Listen to Twana's born to Konumuto Ibonai. Unjalo Kulusim Konzai. Ubona Yonkinto, Jangoba, Waki Puchoni, Napati, Matunjin Omkum, Parati Pans, a man's in, Wamki Puchonova, why I'm born.
Daniel 12, verse 1.
Yeah.
Ngaleso sikhathi uyakuma uMikhayeli isikhulu esikhulu.
Yebo.
Esimela abantwana babantu bakho.
Yebo, uthini 2. Yebo.
Kuyakuthi abaningi babo abalele othulile lomhlaba bavuke.
Buyela ku-1, buyela ku-1. Ephindela ku-1.
1.
Yeah.
Ngaleso sikhathi uyakuma uMikhayeli isikhulu esikhulu esimela abantwana babantu bakho.
Yebo.
Kothi sibe khona isikhathi sokuhlupheka.
Kothi kube khona isikhathi sokuhlupheka. Sifikelwe isikhathi sinjalo. Kothi kube khona isikhathi sokuhlupheka yebo.
Esinje.
Esinje.
Esingazange sibe khona.
Asizange sike sibe khona. Ye.
Yiloko kwaba khona isizwe.
Yiloko kwaba khona isizwe asizange lesisimo sibe khona.
Kuze kube leso sikhathi.
Kubuze kube leso sikhathi 13 enzansi.
13.
Yeah.
Kepha hamba wena kuze kube sekupheleni.
Kodwa noma ngabe kufika isikhathi esinjalo. Sokuhlupheka esinjalo. Esingazange sibe khona. Yiloko wadabukizwe. Qinisa wena ukuthandaza. Hamba wena kule ndlela oyibekelwe. Utsheliwe wena kwathi wathandaza amahora ayishumi nambili. Utsheliwe wena kwathi wagcina imihlangano. Utshaliwe wena ukuthi gcina usuku lesabatha. Utshaliwe wena ukuthi letha imiso. Utshaliwe wena ukuthi evuma izono zakho. Utshaliwe wena ukuba yamukela iphosta yenza lento otshelwe yona uhamba ugijime kule nkatho yakho unikezwe yona. Haleluya. Ngoba iyona ndlela onikezwe yona ukuthi uzoyihamba ngoba le nkatho ye coronavirus noma le silingo se coronavirus esethu sibhekene nathi esingabhekananga nabo uNkulunkulu wabasusa singakafiki lesimo. Kadazi uNkulunkulu ukuthi nabo abantu abayobhekana nalesi simo asibhekane naso ke lesi simo sithandaze. Hambi kwa Jehova, Jehova uyokuzwa imthandazo yethu, aphendule imthandazo yethu noma ngabe kwenzekani kodwa hlala wena. Unganyakazi. Hey unganyakazi. Hey unganyakazi hlala wena. Hlala wena. He, namathela wena, namathela wena. He, namathela wena. He, namathela wena. He, noma uzwa ngapha kunyakazwa. Besho ngapha nangapha ekodwa wena asusho njalo kunokubusho njalo wena manje la ugijime ngabantu bonke ewena khumbula wena khumbula ubhapathiso walomukelayo khumbula isandla esohlala phezu kwekhondo lakho khumbula wena ubhapathiso wakho khumbula wena khumbula uphakamisa isandla phambi kocotshiweyo ewakho ewusho engempela naphambi kwebandla naphambi kwezingilozi usho uthi ngiyozama. Ngiyozama. Uba ungawudabukisa umoya. Oyincwele kaNkulunkulu. Kuzobe sikulokhulula. Khumbula lokho. Khumbula lokho. Owakhulumayo phambi kaNkulunkulu ukuba wena wathi uyozama. Ungawudabukisa umoya. Bambelela kulo moya. Bambelela kulo moya njengoba lisho njalo lihlabelelo kamoya. Lithi hlalani kuwo lo moya. Hlalani kuwo lo moya. Ningawuteli lo moya hlalani kuwo. Hlalani kuwo lo moya ngoba uNkulunkulu umoya usebenza ngomoya. NoJesu umoya usebenza ngomoya. Asibambelele lapho. Noma kufika uhlupheka unganani kodwa sibambelele lapho. He, sikhumbule ukuyinikela kwethu. Abanye bayinikela base bayinikela kabili lo muntu wabhabhatiswa wabuye futhi lo muntu wagqotshwa lo muntu. Wayinikela kabili lo muntu. Khumbula ukuthi wayinikelelani. Khumbula ukuthi waqotsholani. Bambelela lapho uhlale enkathweni yakho ungadedi. Ngoba umuntu wadeda, ngempela kuyakwenzekani ngoba uyobulahla ukuphila kwakho. yabula hlupila kwakho bambelelani kulomoya hlalani kuwo lomoya ongcwele ayikho enye into nathi siqinisa ngawo yilomoya ongcwele njengoba abaprofeti bonke baqinisa ngawo lomoya ngoJesu Kristu haleluya kusukela kwoIsaiah umprofeti Isaiah umprofeti Isaiah 61 babebeqinisa ngalomoya sisentweni enkulu enjalo asingasheshe sishaye uvalo bathi abanye hayi sekufikile ukuphela ubani othi kufile ukuphela ngoba uJesu wathi lolu suku alaziwa nezinkilosezulwini asilwazi lolu suku nendodana ayilwazi lolu suku kodwa ubaba kuphela osezulwini olwaziyo lolu suku uthi ngoba njengesikhathi sikaNowa ukubuya kwendoda nomuntu bayobe behla bephuza bejabulile akasho ukuthi kobe khona isifo esinje uthi bayobe bejabulile njengesikhathi sikaNowa bese iyafika indoda nomuntu asibambeleleni bazalwane asibambeleleni lento enkulu kangaka eshunyayezwa emhlabeni abaholi bethu manje umholi washumayela 42 years eshumayela ivangeli Ingxaka u 35 years ishumayela ivangeli. Asibambeleleni. Asibambeleleni. Bani baNkulunkulu singapheli, siphelelwa amandla bese kuba khona abaphelwa amandla badawu. Uma sekunje uphi uNkulunkulu khona. Yebo, ukhona. Ufika isikhathi sokulingwa, wena hlala enkathweni yakho. Unganyakazi. Bese usheshwe nyakazi utawu njengoba sekunje salenginyaka, asunyakaza hlala. Hlala enkathweni yakho. Hlala enkathweni yakho. Ayikho into ehlule uNkulunkulu uNkulunkulu akana kwahlula uNkulunkulu wayivele khona he wayivele khona umhlaba nezulu ngabibikho thina kwethu kuthandaza sicela uNkulunkulu wethu sihawuke uNkulunkulu wethu akutholakala ikhambi phela elisheshayo ukuze baphile abantu ngoba uNkulunkulu uyalithandiswa uyabathanda abantu bakhe abadalileyo he akakwazi uNkulunkulu ukuthi abantu abadalile abuya uyabathanda kodwa manje kufuna abantu balandele umthetho wakhe njengawe nengane yakho oyizele uyayithanda kodwa uyithanda kakhulu uma yenza umyalo wakho uma uyitshela ukuthi yenza lokhu uzujabule ngayo ukuthi hayi ingane yami engiyithandayo kodwa uma engakwenza okushoyo hayi leyo ngane awujabuli ngayo ufuna senze umyalo kaNkulunkulu haleluya ngoba kwehle umoya ongcwele embuzamo Wehle umoya ongcwele embozamo ungathi sikhuluma lezi ndaba kangaka nje wehle umoya ongcwele embozamo into yayingaziwe sizwone simnyama yahla wehle umoya ongcwele embozamo haleluya sikhuluma lezi ndaba njengoba kwahle umoya wehle umoya ongcwele embozamo ngoba inkonzo kamoya uNkulunkulu umoya nabamkhonza bamkhonza ngomoya bamkhonza ngomoya NoJesu uqinisa ngomoya nabaprofeti baqinisa ngomoya nathi siqinisa ngomoya ngoba lo moya uwona namandla lo moya yiwona namandla lo moya ingakho uJesu wathi ungethuka yonke into ethukwayo kodwa uthuka umoya ongcwele manje angeke asathethelelwa kuleli nakwelizayo kusho uJesu ngoba lo moya ongcwele uyinhliziyo yasezulwini lo moya ongcwele Umuthuka umangcwele uthuka isigodlo sonke sasezulwini nezidalwa zine nesingilosi naso sonke isigodlo sezulu Singawudela kanjani kumoya asihlaleni kuwo lo moya Inkatho yethu asihlaleni kuwo lo moya Singadedi kuwo haleluya Gijimana
yena Isaiah 61 verse 1
Yebo
Umoya kaJehova uNkulunkulu phezu kwami
uJesu Kristu naye kwaprofetha ngayo uprofetha ngomoya oyozo uhlale phezu kwekhanda lakhe uprofeti uIsaiah umprofeti uthi umoya kaJehova uphezu kwami usebenza nemsebenzi nje uJesu unomoya ekaNkulunkulu njengoba uJesu kwathi ngiba manje uma isuka lapha neJordan kuJohane kwaba khona ukuphikisana okhulu manje uJesu efika kuJohane lapha eJordan kwathi ngibethuka uJohane engempela athi kodwa kwenze njani manje ngoba uJohane uyamazi uJesu Uthi kwenze njani kodwa uJesu wenza waza kimi kwathi uJohane ashesha khale athi onkosi kodwa wena uza kimi na manje ngoba imini kumele ngabe ngibhaphathwa uwe uJohane uqala kuJesu ngoba noJohane ufuna lolo lukaJesu bhaphathiso elingumoya ngoba lo moya uyaphilisa haleluya yini uJohane acela ubhaphathiso lukaJesu kanti naye uphethe ubhaphathiso ngasicela kanjani isinkwa ngiphethe manje nami izinkwa kuyimina nginikeza abanye abantu izinkwa ngibuye ukuthi hayi ngizocela izinkwa wayengaceli lona ubhaphathiso lwamanzi wayecela ubhaphathiso lukamoya ngoba lo moya iwona ophilisayo sethembe wona kakhulu kwelo moya ujesu wagqotshwa ngawo lo moya uphethe ugqotshwe ngalo moya upawulu umpostoli ugqotshwe ngalo moya umholi waleli bandla ugqotshwe ngalo moya sibhaphathiswe ngawo lo moya konke esikwenzayo sikwenza ngalo moya sinethemba elikhulu ngalo moya ukuthi ngempela uma sihlale kulo moya uNkulunkulu wethu uyoba nathi yosawukela uNkulunkulu asindise nomhlaba wonke usinde umhlaba abaphepha abantu bonke emhlabeni kube khona ukuphila okukhulu ngalo moya uJesu naye unikezwe lo moya uthi umoya wenkosi uphezu kwami ungcobile manje ukuba ngishumakheshima naye
ngokuba uJehova ungcobile ukuba ngishumayele okuhle kwabathobekileyo
uJesu wayela lokho eJordani wayogqotshwa uJesu wayegqotshwa uJesu egqotshwa umoya owehlezulwini vuma Johannes gcwalise ukulunga ikuphi ukulunga ukwehla kwamoya uthi umesuka laphana eJordani uJesu kuthiwa weze seza ngamandla ekamoya uJesu esuka eJordani wadinga uba ayolingwa omubi manje walingwa ezilukudla 40 days and 40 nights engadla angaphuzi engadla angaphuzi kwadinga uba yongena ethempelini uJesu ekuthiwa babade beshumayela bonke abantu kwathi uma kufika yena uJesu manje kwadinga uba kumiswe yonke into manje uJesu akasakwazi ukushumayela njengabo bonke abantu kwadonsa incwadi ka-Isaya umprofethi wanikezwa yona Luka 4:16 uthi uma eyifunda uJesu wafunda ngomoya kwathi umoya wenkosi uphezu kwami engigcobile inkosi wenza le zinto ngoba unomoya haleluya ungathi umoya kaNkulunkulu he ungehlele endaweni zonke abantu bakaNkulunkulu balizwe izwi likaNkulunkulu abantu bakaNkulunkulu baphenduke abantu bakaNkulunkulu abantu bakaNkulunkulu basinde abantu bakaNkulunkulu ufike umoya kaNkulunkulu endaweni ezonke ngoba awunawuvinjwa awunawuvinjwa umuntu umoya kaNkulunkulu ngoba umoya kaNkulunkulu bazalwane benkosi uJesu uNkulunkulu akabe nani ke anihlenge njalo endaweni zonke alethe ukuphila emizini yenu manje abavikele nabo bonke manje laba abasebenzayo behla benyuka manje odelo nesa amasosha amaphoyisa manje uNkulunkulu akanivikele nohulumeni naye siyamkhulekela uNkulunkulu naye uhulumeni ampha amandla uNkulunkulu nathi sibe namandla manje singaphelelwa amandla kulesikhathi esinzima ekanjena ngoba sasingazi nathi ukuba kuyofika isikhathi esinzima ekanjena sasithi nathi nje impilo nje ejwayelekile 2020 singena sijabulile 2020 ngani 2020 uza nento enzima kanje bantu bankulunkulu bambelelani uNkulunkulu wenu nimkhonze nimdumise uNkulunkulu njalo njalo endaweni zonke bazalwane benkosi uJesu esikhona silapha emzinkonzo bantu bankulunkulu siphumile impela nobe silapha emzinkonzo njengoba kube phela siphumile ngabe ilona lo uhambile waye emzini wakhe kodwa sihleli phakathi kwalomuzi ukuze ngempela nani nazi nibone kuba manje siphumile siyathandaza siyanikhulekela ubusuku enemini kuba uNkulunkulu akabe nani abamba ukufa emagazini baphila abantu bonke endaweni zonke manje ababikwayo nabangabikiwe sibathandazela njalo phambi kwaJehova umnini mandla wonke bantu bankulunkulu njengoba singene kule nyanga engcwele eMeyi siyayazi le nyanga inyanga enkulu ebandleni likamoya ongcwele ilona suku manje uNkulunkulu wasikhumbula ngalo bantu bankulunkulu njengoba ngosuku lwesabatha emhla ka 9 kobe kuyilona impela May 9 bantu bankulunkulu thandazani impela niqinise ukuthandaza manje ni celebrate uMay 9 khona lapho ezindlini lanikhona nibeka ihlahla khona lapho ezindlini lanikhona ebantu bankulunkulu emanje nikhumbula usuku olukhulu uJehova sikhumbula ngalo phambi kwaJehova umnini mandla wonke sithandaza baba nkosi elunguleyo mdali wesu nomhlaba wena ophetha amandla onke asezilwini nasemhlabeni inkosi yami akekho onke angawo akekho ongamelana nawe uyinkosi umahlula unkulunkulu uyaphila nkosi yami hawu Jehova wena uyithemba lethu sethemba wena sithandaza kuwe sayinikela kuwe sikhala kuwe sazi wena hawu nkosi yami unkulunkulu umholi unkulunkulu wenceku ulalo rifayeli Jesu Kristu inkosi wena wathi okungenzeki kubantu kuyenzeka ekuwe nkosi yami wathi uma ninokholwa ningangabazi niyawusho kuba le ntaba isuke isuke intaba iphonseke olwandle nkosi yami hawu Jehova ingcwele nanti ubhubhane nkosi yami nanti sifo sikhulu nkosi yami esingasiwa baba kodwa wena uyasazi Jehova ingcwele yelula isandla sakho yelula isandla sakho yelula isandla sakho nkosi yethu hawu nkosi yami basindiswa abantu bakho baphiliswa abantu bakho bumalanga ntshonalanga ningisiwe umnyakatho tholakala ikhambo elisheshayo oh nkosi yami ngelosi yakho ingene enhliziyweni ezabo nkosi yami ososayensi nkosi yami phuthume ele nto nkosi yami tholakale ikhambi baphila abantu Jehova ingcwele isizwe sakho elesi badalwe abantu bonke Jehova ingcwele nkosi yami sawukele unkulunkulu mlini mandla wonke haw baba nkosi yami akuphele lokufa emhlabeni ingilosi yakho nkosi yami bekhona enjalo nkosi yami imele abantu bakho bonke ndawoni zonke nkosi yami unkulunkulu ududuzeke nemndeni elahlekelwe nkosi yami Jehova baseyibhedlela hawu nkosi yami siyabakhulekela baba nkosi yami abanye ababoshiwe emajele siyabakhulekela nkosi yami Jehova mnini mandla wonke bahlenge balonde bonke nkosi yami kube khona nokuthula ezweni hawu nkosi yami unkulunkulu kungabikho umsindo yosuka hawu ezweni nkosi yami abantu sebe bangukudla kungabi njalo Jehova ingcwele nkosi yami gcile ebusweni bakho ngoJesu manje zephathe amen Baba utsizulwini mahlonishwe igama lakho umbuso wakho mawuze intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usiphe kudla kwethu kwaneleyo thethelela amacala ethu njengoba sibathethelela aba namacala kithi mawa ungasingenise kulingweni kodwa usindlukube ngoba umbuso ngowakho amandla nobukhosi kuze kube phakade amen kubonga uduma amandla kanti lohla samoncwele uNdlu Jesu Kristu mahluli manje zephathe amen yebo siyabonga ke bani baNkuluNkulu inkonzo yomhlangano uNkuluNkulu abenani bazalwane njalo endaweni zenu lanikhona sinani bani baNkuluNkulu malunga kaNkuluNkulu sibambisana emsebenzini wonke wabaholi esishiywe nawo kulendawo bafundikazi bakaNkuluNkulu banumzane bakaNkuluNkulu makhosikazi ebandla elingcwele elusha lwenkonzo sibambisane kuyonke imisebenzi ungama umsebenzi phambi kwaJehova umnini mandla wonke uma simemeza malunga lalelani gijimani siyababonga laba abagijimayo impela uma simemeza ngendlela zonke gijimani kusetshenzwe umsebenzi ngazi umsebenzi omkhulu kangaka kuthi hayi usemile umsebenzi kaNkuluNkulu nikhona amalunga kaNkuluNkulu gijimani nisebenze ngazo zonke izindlela phambi kwaJehova uNkulunkulu mnini amandla wonke uNkulunkulu abusise bazalwane siyethaba amen amen amen.